Download kupitia ikmziki.com.
Mofa record chapa. Sasa, AK kwenye
night. Ana chumba kishomokea baumuji. Abisozi na tingatia skoji. Ama chambudo anaelewa wanitiki. Asho tango soza mabepe za kifuji. Abdobo msa panaongea. Iyapa tutu zima.
Hapana wapi, 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 hapana wapi.